Guterambere ntirishoboka mu gihe amagara y'abantu atifashe neza byashikirijwe kuri uwa 19 myandagaro mwaka 2023 na Eric Nzambimana aserukira imbere y'amategeko umugambi wo guhimiriza no gushira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere mu gwaruka ikodeye mu mfunyafunyo z'igifaransa hari mu ruganda rw'iminsi 3 rwatunganijwe n'iryo shirahamwe rifadikanije n'ishirahamwe ry'abizi by'imibano muri kaminuza y'u Burundi muri komine Bururi izo nyigisho zikaba zari zishimikiye kubijanye no kwitunganiriza imigambi kugwaruka hamwe no kugwanya imbanyi zitifujwe mu mashuri
zituma iterambere mu gwaruka ritagenda ku murindi mwiza zagiye zishikirizwa n'ibyo tubona ku rubuga ikomine mu makomine ya mbere ugwaruka rwagiye rwahura n'ivyago by'ubutwari ndazishushu bigatuma mu miryango haba injyane ubukene bukaba bwinshi abana bagata amashure abandi bagapfumigwa bakabona ko ubuzima buheze ivyo rero twabonye ko bikwiye ko tubanze tugatanga ivyigwa ku bijanye no kwirinda ayo mabi ava kunda zishushu batanze uburore butandukanye abateguye ivyigwa kandi nabitavye ivyo biganiro izo nyigisho bageye barashikiriza intambamye bahura ziva kuri ico kuri izo ngorane zo gutwara inda z'indaro.
Niyo Ngabo Felix musitanteri wa komine Bururi avuga ko ikodeyi rizanye akabijya ugereranije n'ayandi mashirahamwe asanzwe akorera muri iyo komine.
Akabijya ikodeyi mbona izanye ngaho muri komine yacu nuko ubwa mbere yatanguye kwigisha abavyeyi bugo gwaruka hanyuma bakabona nabo iryo abavyeyi bagona uno munsi hakaba hariho umunsi wahariwe ubwo gwaruka gonyene nago rugaheza rukumva inyigisho hanyuma ikodeyi ico mbona irushije izindi nuko atashira hamwe na rimwe nari bwumve riza rigana kwiterambere ry'ugwaruka muri rusangi kugira ngo rishobore gukura ibi ivyiyumviro ugwaruka rusanzwe rufise vya kera ibiteremo ibateremo ivyiyumviro vya kazoza nk'ingene bategerezwa kwitegura imigambi yabo.
Nkuru nziza Jean Claude na Sinyonine Nduwamahoro ni bamwe mu gwaruka bagiye gukorana n'ishirahamwe ikodeye bemeza ko inyigisho baronkejwe zabunguye byinshi.
Incamake inyigisho twari tumaze iminsi ibiri dukurikiranira ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi na komine ya Bururi twavuga ko zaje hageze kuri twebwe ugwaruka twaradukorera mu kutamenya. Turashimira rero ishyirahamwe ikodeyi ku bintu byose batwigishije impanuro zose bagiye baduha mbona ngutse ibintu byinshi cyane nk'umujene asanzwe nikorera ibyanje ikintu cya mbere nungutse n'urundi gwaruka tugiye gukorana.
Izo nyigisho zimariye akamaro kanini uno munsi ntashe n'ubundi muntu kubera hari icyimvio narisanzwe mfise muri jewe nabona yuko kugira ukore entrepreneuria ikintu cya mbere ari umutahe mugabo nshisanga atari umutahe ni ibyiyumviro no kuja hamwe n'abandi ukumva abandi aho bageze n'ingene batanguye muri make intahe z'abakoze naho bageze aho bahere naho bageze uyu munsi nizo ntashe ndubundi muntu.
Alexis Bayisenge umunyamabanga ashingwa bikogwa muri ikodeyi aratanga insiguro ku cyatumye batunganya izo nyigisho z'ibanze imbere yo gukoresha uruganda kuri ugo gwaruka.
Turavye mu ruganda abagiye bashikiriza ibyiyumviro n'ababitanze hari abagiye batanga ibintu by'ibishinga nta bikomeye ugasanga umuntu yarashoboye kwiteza imbere. Subiye inyuma gato rero twaratumanije n'icyo bita pre-enquête cyangwa inyigisho zibangiriza uruganda kugira ngo tubanze turabereye kuko ibyo twibaza ko ari byo biri ku rubuga twaciye tuhashikara igenekerezo hagati igerezo rya gatatu ukwezi kw'indwi hanyuma rero kugira ngo dushobore kurabiriye hamwe ivyo bintu tuca dushaka rero kumaza neza yose tuca dusanga kabisa uhereye ku burongozi bw'ikomine ikibazo cy'ubushomeri nikibazo gihanze abantu kandi turavye nahandi tugendagenda turahaza n'indi turavye turakumamudesha kuri harantu mumaze gutera imbere gusumba twifuza ariko twosubira igihugu tugomba gushika kuri komine y'ibururi gusangire ko nishuro twifuza kwira igihugu cyose ndetse twajya n'ahandi hanze kubera ubona turi muri wa mugambi wo w'ibihugu bihurikiye mu mugambi mu bihugu bya Afurika y'ubusenguko.
Ikodeyi ntikora ivyo gufasha ugwaruka gusa mu bijanye no kubigisha uko bwo kwitunganiriza imigambi ariko rirakora ivy'uburimyi n'ubworozi bwa kijambere mu ntumbero yo kwitabira umugambi wa leta wo kugwanya inzara.
Aha mu mirima bariko barasanza ishwagara mu mirima ibice 90% n'abakenyezi. N'abakenyezi bagwiriyemwo ugwaruka. Harimo n'imisore harimo nabubatse bakeyi babagabo. Kandi abo dukoresha ahanini nabene gihugu bose mugabo cyane cyane turashira ku mutima aba bantu batishoboye baba muri iki kigwati bitwa abatwa ubwoko bw'abatwa ntibafise amatongo barima batunzwe no gucingero abo rero nibo dushira imbere turashobora gukoresha ku munsi 60-50 n'abarenga iki kigo rero cyarabahaye akazi cyane ivyarire nibo babica bagahabwa amafaranga kugabura ibitungwa bagahabwa amafaranga kuza kurima mu mirima bagahabwa amafaranga kushika twimbure nibo bimbura bagahabwa amafaranga byaratumye ubukene bugabanuka kandi n'ubusuma n'ukuri nta kintu bakime baratwibanga kare baravuga ubusuma cyane ngaha aha hafi bakabwegeka ko nibiki ariko birashobora kuba byava ku nzara na mikromaki ariko yo ngaha ikigeho kimaze kuza nta nikigori turatakaza aha ibiko murabona inkoko ziritemberera ibitungwa byose biri ngaha rero babifata nk'ivyabo kuko bifitiye akamaro.
Warongoye ishirahamwe Ikodeyi aterakamo abajeje intwaro na ntaryo guhimiriza abene gihugu kugira ngo bijukire ibijanye no kurima kijambere narijya abakenera ibifungurwa baguma biyongera ku bwinshi.